abantu bariko baraja mwijuru bama bakenguruka ngo mwame mukenguruka imisi yose twame dukenguruka muri byose haleluya twame dushima bariko baraja mwijuru barashima ariko abisi ni ntashima nico gituma baguma barondera bakaguma barondere ibindi by'umurengera kuko nivyo baronse ntibabishima baguma bashaka ibindi 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 tukenguruke bigenze neza dushime bigenze nabi dushime haleluya ngwico ni Imana itugomba ko muri Kristo Yesu itugomba ko amashimwe muri byose ni Imana izonabona ko turabayo nabatubonye bazoshinga intaye bavuge bati nokuri umuntu ari karashima mu bigeragezo nkibi nokuri uyu muntu no w'Imana pe bizodushingira intaye tube abakenguruka ikigeretse kuri ibyo abariko baraja mwijuru ijambo ry'Imana ribe muri twebwe rigwiriye riri mwubwenge bwose uyu munsi muntu uri kuraja mwijuru ufise amajambo ngahe muri wewe ubitsa amajambo nganiki muri wewe ko ubitsa ijambo mu mutima ryo ritubuza gucumura wewe ufise ngahe muri wewe nirihe jambo genderako umwe ukibuka cyagihe wari muri cyakibazo kana kijambo wahagaze ko ryagufashije rirakuduza usanga ryagukuye muri bya bindi cyangwa ukibuka ijambo wagendeyemo kugira ushobore gukura ugera hugeze cyangwa ukibuka ijambo ry'ukwizera wahagazemo uronka ikintu kanaka urashobora no kuronka akazi mu buryo bwo kwizera uhagaze mu ijambo